ico cyiyumvira kibaza yuko mu minsi ya vubu ushobora kubarusha bose abadirector bose bakorana mu gihugu cy'u Burundi ugakora byiza kwasoma
ico kibazo ndumva kigoye kuko jese ndi mwihigano n'ukuri kose mu Burundi hariho abakora kandi uvuga ngo tuje gukuraho abasanzwe bakora bazobanda yabakora natwe dukore ama video menshi reka duhere kuyigiye gusohoka ibikorwa muzobibona kuri Rofire ya Konangwe style akaba ari nayo turiko turavuga kuno munsi cyane izindi project twagiye dukora zirahari
muri audio turabona ko twikwije urumva twace dutandukana ku gisata cha video ngukaba twaronse no mu director tuvuga ko abizi kuko naco nyene cyaratumye mfata igihe narafata igihe kugira ndo nk'umuntu abizi neza
mega niki cyatumye mugira umwumvuka umwumvikana namo na Walda kugira mushiremo kandi gusanzwe ko hariho nabandi baririmbyi kazi n'abaririmbyi menshi cyane
ego me harobe nabandi twashoboye kubibasaba ariko nabo twasanze uwo munsi bafatiriwe ego mona Walda we yarashoboye kwitanga aravuga yuko uwo munsi iyo twihebera ayo masaha nabakashika
My name is Star Boy behind the camera. Kumena Juma Jukes Murazi Mkwaza Nino Meze Neza Vili Kumanya Mr. Boy Mwabonye Nambaye Isaac TV Gira share kuri Isaac TV kugira ubandanye kubona ibiganiro by'iwacu kugira abandi babibone kandi ugire subscribe bizokorwa kuko ni waba umabone wa Isaac TV ibiganiro byose ko bizoza ni pum ucu kibona notification zo yashyize muri telefone yawe turi kumwe n'umutipe mutipe ni murefu gusa nandi utananye ndi muremuresha turi muri conference ni ki France record conference iraheze mugabo irifo yuko tuvaho tumenye byinshi gatumaze tubaramukirize umutumire yongera baramutse kugira bigende neza gaya mucyo kuyaga n'umuntu muzi murabizi ni wa muti nyene we are on time Isaac TV bro vip
sasa niko huru sina deni tena sasa niko huru Bwana Yesu amelipa asante
intro yawe kwikaze sana wa mugabo irare muyifatira igihe gikwiye kugira ngo ushobore kuyi
urazi gituma ndayivuze kandi kumwe n'umutipe mu boga kandi kazi bwana n'umutipe arenze
okay
tipe arenze bakunzi ba Isaac TV ni mubone nga uyu ni nyamitswe mazina musanga
ja mazina nkuko bisanzwe y'ababyeyi nirirwe ndayavuga
nta kibazo kugira abantu bakumenye kuko wena
ni Ahmed production nayo ni N Scott yeah ego
uno mutipe ndabufite urusako rwinshi ariko reka duse nabatangura numu director wa King France Record mbega ino project ni bazi kumitangwe vuba why mwitangwe ubu utayitangwe kuva kera waho ukora nabandi mugabo ubunye witangwe muri kino gihe
ego nkuko kibajije ya nkuko kibajije sinzi uvuze ngo impamvu tuyitanguye ubu impamvu tuyitanguye ubu ni uko tubonetse ubunyene ikininiya giheze dutanguye ntuze dutanguye project ya video muri King France Record mu minsi yahera nta ntuze yari ihari nta production ya video yari ihari hari audio gusa ya
bose yari yanshitse mugabo yamaze kwashika muramubona ngaha nawe nase n'uwidondora kugira abakunzi ba Isaac TV yase n'ubaramutsa kugira dutangure ikiganiro tumeze fresh
yeje banzi kuri King France mugabo izina ryanjye amavukano ni Kimango Francis
bisigura yuko iki ni Kimango
F ni Francis
sanzuru murundi
ndu murundi
ndise nabara ba kamera gatubwira babone murabona numu boss sanzari niwe manager wa King France Record duse nabegerino numu boss umura muravye kuri profile numu boss nuvuga yuko tubwegeje kuraba muri King France Record nko wabivuze harimo abaririmbyi babiri bari ariyo lebo ariyo Konangwe nabakonangwe ni Konangwe style mbega urafise izindi project yuko après ashobora kuza kuko turafise urungano ruko rwakora bakora neza kandi babuze management urafise iyo project yuko vuba ushobora kuzana abandi bana nabo bakaronka management ubwira ibikorwa byabo bibandanye kumera neza
Yego cyane kuko murazi ki influence record si studio itanguye mu guno munsi tubitangiye kuva 2007 niyo twatanguye vya music no kuva ko ari umujyango wagusa sanze wagusa gusa no kubonye twashobye kuyungunganya kandi gushashe ndibaza yuko nabo bandi muri komeze mu gihe kiri imbere mwa bizovana n'ibiyago tuzaba twakoranye yego
kila mwakoze audio umugeze tigeze mwimvira yuko mukoresha ama video mugakoresha ama audio mbwa mugiye kuzana ama video no munsi
ego urabona ikintu cyose mu migambi igenda yiyagura ubwa mbere twashimye yuko tohera twokomeza muri audio muri audio turabona ko twikwije urumva twace dutandukana ku gisata cha video ngukaba twaronse no mu director tuvuga ko abizi kuko naco nyene cyaratumye mfata igihe narafata igihe kugira ndo nk'umuntu abizi neza iyo kabana ari imvo yotumye dutangura video
ugitugiye kuri mu director wanyu urumva ni urashobora kugira urusaku rwa vrai uno mutipe akora ama video bien nababwiye mu Burundi ufite impano nyinshi kandi zishoboye yarakoze indirimbo nyinshi kwanza abakunzi ba Isaac kugira abakunzi ba Isaac TV barakeneye kumenya ni indirimbo za mu Rwanda kandi mu Rwanda abakunzi ba Isaac TV barashaka kumenya mbega yakoze indirimbo za ya performance mu ndirimbo za yo mu gukora video nk'umu director umva deja boss yamaze kuvuga yuko yarondiye umuntu abishoboye
nk'uko bivuze je ndumva production si bwa mbere ndayigiyemo ya video narabikoze ariko ama video menshi reka duhere kuyigiye gusohoka ibikorwa muzobibona kuri Raw Fire ya Konangwe style akaba ari nayo turiko turavuga kuno munsi cyane izindi project wagiye dukora zirahari
nuko ko warakoze muri ya Bruce Melody Blocker urajamu za bagitoko ariko wabikorera mu Rwanda ntwari kurabikorera mu gihugu cyacu cy'u Burundi waye wabikorera mu Rwanda parpolo yo gukora mu gihugu cy'u Rwanda nyene cy'amavuko
okay ico gihe ni kwera ariho nashowe kuronka team twakorana nari director assistant dukorana no bita Nameless Campus ama project menshi twaba turi kumwe ndumva twarayakoranye akaba ari naho nuba narakuye experience ku bintu bya video hama impamvu naho narabikoreyeyo ni kubera niho nabaye ndumva nahamaze imyaka itari mikeyi kandi urumva umuntu yisununuramwe ahageze ariko igihe cyarageze ndavuga ati harageze ko umuntu agenda gukorera iwabo naho murugo ni murugo
akajambuka nyuma sa nk'ugomba kubaza gwa cyo dutandukira boss nawe ngaha ego tugaragaje kuri video wagiyemo nuvuga kwa performance mwo ni za abastar bariko barakora ba Bruce Melody ba Kitoko bazikora neza kandi tugaragaje kuri nasi ndirimbo zawo zari zimeze neza mbega tugaragaje kuri kuno video zimeze biraboneka yuko ushize mu ingovano mu Burundi cyangwa kubarusha bose mbega igice cyiyumvira kibaza yuko mu minsi ya vuba ushobora kubarusha bose aba director bose bakorana mu gihugu cyacu cy'u Burundi ugakora byiza kwasoma
cyo kibazo ndumva kigoye kuko je sindi mwihiganwa na gato n'ukuri kose mu Burundi hariho abakora kandi uvuga ngo tuje gukuraho abasanzwe bakora bazobandanya bakora natwe dukore ko dushoboye buriya umuntu niwe yirabira akavuga ati ibintu bikoze uku ko nta muntu yokwiha amanota na rimwe
byiza uvuga ko hari higanwa umusanzu umuntu wese ashaka gukora neza kugira abantu bamubone kugira babandanye kumuha iki abandanye gukora neza kandi kuko niko kazi deje ubukora nicyo gituma navuga ko bari nka competition
ego birumvikana ariko gukora neza ntibisaba ngo ni mpaka harinde kuba hari uwo muri ko murahiganwa ugomba gukora ikintu ukagikora neza nkuko bikwiriye utarabiye ngo naka canke naka ahubwo ukayikora wumva yuko ufise umutima wo kugikora kugira kibe cyiza
ugize neza gatandukire boss nawe tabona ngaha mwavuze ko mugira ni video mugomba mugire lanche yayo muzobikora igitega voila mbega biteguye gute kwa nari ko baradukurikirana kugira abashore kuvyumva hanyene kuko meshe ko baradukurikirana abakunzi ba Isaac TV n'abatari bakunzi n'abakunzi bawe n'abakunzi ba King Face Record bashaka kumenya ukuntu biteguye ukuntu bipanze umunsi kugira abashore kubimenya
ego mbe ico gikorwa kizoba kuri uwa gatanu gitega kuri Mystic Night Club iri gitega ni boite nshasha iri gitega hanyuma ikazotangura ibiro bizotangura neza sa moya z'ijoro hanyuma akaba ari abakonangwe bakaza baherekejwe na Mona Walda ego hariho n'abandi baririmvyi b'igitega nyene basanzwe bazwi ahanini igikorwa nyamukurikizo bari kulansa iyo video ego
Mega shwa yo gutora umuririmbyi kazi nka mona Walda. Ihagaze kuki mona Walda entre ya mwebe King Prince Records. Ubwo dusanga tubusa abaririmbyi benshi cyane gose. Mega ni iki cyatumye mugira umwumvuka umwumvikana na mona Walda kugira mu mushiremo kandi dusanze ko hariho nabandi baririmbyi kazi n'abaririmbyi benshi cyane.
Yego me haro nabandi twashoboye kubibasaba ariko nabo twasanze uwo munsi bafatiriwe. Yego mona Walda we yarashoboye kwitanga aravuga yuko uwo munsi iyo twihebera ayo masaha n'abakashika.
Sawa magize neza ari kubana natwe twataje kubashyigikira natwe nico gituma nka is activity twahise kugira tubashyigikire akajambo kanyuma dusa n'abasozera ikiganiro ku bakunzi ba is activity ku bantu bose bari kubaradukurikirana ku bakunzi b'abakona ngwe style ku bakunzi ba King Fence Record.
Bo tahaye kaze ubwa mbere na mbere abakunzi ba Konangwe Style kuzoba bari gitegara bivujumbura bishoboye bashaka kuzoza kuraba ibikorwa byabo bya mbere bagira barekure nka bikaze n'abanyagitega basanzwe bakunda umugwi wa Konangwe Style n'abatari bawuzi ko bawoza bakadecouvrir ayo mantu z'amashashi. Hanyuma namwe bamenyesha makuru nkaba ndabatumiye ko muhashika n'abamukirabira kugira muzogire mutange inkuru mwiboneye. Yego
wagize neza boss
murakoze cyane
CEO wa King Friends Record. Bye,
give
it to you.
Murakoze cyane, murakoze cyane. Ari kujya intro abari usezerera ko. Okay. Hama jecho no vuga karibu mwese muri Mystic Night Club. Igitega twirabire ibyiza by'abakonango ngira ngo muzobona nibindi byinshi bitandukanye kandi twibuka no kubakurikirana cyane ku mbuga nkoranyambaga zabo kuri ku marezo sosiyo yabo YouTube yabo niko nangwe style muzosanga ko ibyo bikogwa ndibaza ku munsi wa gatanu video izobiriho murakoze cyane.
Yes, my name is Sabo, you know, behind the camera to come in at my jokes, Murazi Kotuama Tawaz and Ibn Mezen is a chane, Nomus Kawazane, Kunango style, Ubandanye kuba supporting a movie security YouTube, Kwarikuwa Sanzo Vitoa, Mushi, you can go with the room, Bambirakura, my audio, Bakura, you know, Jama video, where Murim Yogi Koraki Charo, Kabaron, the one of our boss, Kugira, 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 beginning as a chane goes. We are on time, Isaac TV, Murazi Kotuakunda Chane goes, even though I personally get another high chance, Muraviz.
Respect.
Isaac TV.